Nkanyo goma kwa nonsa mene mkumanga nyumba. Kuchokera kwa katwiro ziwa kukoma denga la zichuro pa malawi pano. Andrews Steel Roofing Engineers. Introducing Kumanga Promotion. Kwa miezi 9 kuberai mukaikisa denga la zitsulo ndi Andrews Steel Roofing Engineers tizi kukomera ni malata mwaulele. Yes, mwandibva bwino. Phase 2 ya roofing mwaulele. Just imagine tili okonzeka kukagwira ntchito ikuliko onse kumene mukumangako kugwiritsa ntchito ma power generators yathu mpaka project yanu ite sizokhazo tu. Ndi Kumanga Promotion mudzikhala ndi mwayi opereka ndalama pang'ono pang'ono kwinaku ntchito yanu ikuyenda zosabola nthumba zosapasana kuma chitani majawi mwayi wuso kuponyeni. Tipezeni ku ofisi yathu kulilongwe bypass road pafupi ndi Phoenix filling station. Phone 0993 713 103 kapena 0993 713 104. Get ready to save big on steel roofing. Kuchokera kwa nkhala kale pa nkhani za steel roofing muno Malawi, ena watu akubwera pambuyo pathu. Kumanga Promotion. Terms and conditions apply.
Ndikwatireni ku program ya lero ya gwede gwede wamene timazukuta nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika kunja kuti kafufuza bwino kuchokera kwa anthu oyenerera akatiyankha timabwera pano kudzafotokoza kuti nkhanizo zikukhala motani. Pena kakana kutiyankha Bambo Steve kuna banda ali ndi stalo yake imene amaonera kuti nkhaniyo ayikambe pano. Ine ndi Selina Dumbula, timakuthokozani nthawi zonse kuti mmaitsatira programu ine yagwedegwere komanso maprogramu ena osiyanasiyana. Tinawo Bambo Steve kuna banda mundilole ndopatse monazo kuti nkhani zimene tabwera nazo tsiku lali mubani mubanda.
Tili bwino.
Takulandirani.
Zikomo kwambiri. Pita mukalembetse ngasi munalembetse sizikutenga nthawi ngati mwakwanisa zaka muli ndi zaka zoposa 18 kapena mukwanisa zaka 18 pofika chaka cha mawa pa 16 September. Ngati muli ndi chaunzika malamulo akutero komaso ngakhale chidatayika kukumakhala komweko NRB
okay.
Ndithu akumakhalamo ngati chidatayika komaso ngati chinapanga expire pitani akuma chiphaso chanu chikhale cha inuyo sitikumakalembetserana kuti nditenga chiphaso cha Betha Chirwa ndikalembetsa ine ayi si izo loledwa zimenezo ati ena abwatira kulembetsereni kupanga kulect ziphaso mizi za anthu
ili ndibize ndipite ine
yayi akoko ndinokalamba koma mfuna kuvota mwina simukutha kuyenda pezani njira zopita nawo koma simungakalembetsera gogo anu zomakhala choncho tineneretu sizolembetserana ukumalembetsa wekha kumeneko sizikuchedwa mphindi zochepa chabe azatheka kamata kakupatseniko kavota certificate ipo kasungeni pabwino olokuti khoswe sangakapeze osakaphatikiza ndi utaka osakaphatikiza ndi suzi wazina ndi zina komaso sakaika pamwe pa madontha daile muzika wona kukakumbuka kuti chikwanji cha ine ndichi pali kansala oti mukancheche simukufuna pali MP pali president kupanda kuvota ndikuvotabe umakhatu wavotera amene akulamulako voti imapita kwa iwo ukapanda kuvota voti yako imapita kwa iwo amene akulamula ndotizilichocho ndoti kuchipatala mankhwala muli nawo komano ndi ufulu wanu wachibadwibe kukalembetsa munthu asagwetse mulesi asakulankhulireni kuti ya ineyo zovota zake zimenezo
ndimakambaizindindale
tikuimira ma MP awiri ine ndikhoza kupita kudera komwe ndikuona kuti Selina amene kunda kudya moto
kumakambokazazofota
zindiayi sitipindula kalikonse iyeyo ndi iyeyo asamaike wi asamaike ife
chisango chondi cha iyeyo
mukawanga chinthu muziti ine musamati ife pamenepo tinene chilungamo ine ndo opposition osati ife nda opposition ine ndola boma lolamulira noti ife nda boma lolamulira foti ndiweka chisankho ndi chaiweyo kalowaweka ndithutu tikhoza kuyambapo.
Tinaona zithuzi zina zimeneza yenda kwambiri pa social media zokhuza mademu adzulo tiwuzeni ndinu zayenda bwanji mwina anthu akukomeza
munthu ukakhala wa mantha umakhala wankhanza chimozimozi pa ntchito ukakhala bwana pakamabwera ma juniors olo antwena ugakhala kuti ulinawo mantha ngone mina ndinanda ulindo
amene yafika ruba
mina tana afika pa ulindo kumamba uchita nkhaza kwa chitira anthu nkhaza mata pata nkhaza mezo choka
kuzukuchoka pata pana
chimozi jani. Mozi pabanja vakhaluda kwatira nkhaza okongo kuti suma imbekezo kuti ungamukwatira udakwatira ndamuna ajuma umayamba nkhaza usamona ali ndi munthu
amene ndina wakuyaka
zinthu balala zinthu
usokolika
ndi chitsanzo chabe amakufanga kupereka chitsanzo ndaiwala kuti munthu wakhala wa mantha umakhala munthu wankhaza chimozimozi kundale ya kundale anthu ena akakhala mantha amayambano nkhaza
amabweza ma strategy awo osiyana
kuti anthu aziopa kunali mademo zipani zotsutsa za UTM, DBP, UDF, Ford. Zimenezi apajazo kunena kuti mkulu wa bunge la MEC. Mai anapewa ndali manja tule pasodindo. Mkulu wa chief executive officer oyanganira kuendesa ntchito za MEC amene watule pasodindo. Akunenanso kuti MEC isiye kugwiritsa ntchito CCTV. Komanso zipangizo zomwe zinagula ku kampani ya Smartik kaya. Imeneyo ikoho ali ndi maligation za fetribe nawo umboni pakali pano ya uma kukambawo tikungovaso nawo kukamba koma nefe pakali pano patibe nawo umboni koma ndizina mwazimene amanena kuti atani asiyire
izimenezo
chada apereka masiku 14 atakatikana ndi dzulo ayamba matemo kulichoka kulongo community kupita ku office a MEC tidamba kuona chikalata chomwe chinachoka ku office ya DC kulilongwe kunena kuti kodi mademowa atasunthe ayike tsikulira chifukwa chokuti apolisi ali bize ndi ntchito zina sazatha kupereka chitetezo koma ananena opposition akuti ife tipitabe nditakwana dzulo kupita pamene pacha zipani zonse nasiyana zija pobwera adapeza kale pala nyamata omwe adzitho atanyamula zikwanje mu nthawi ya demokrasi zidazina zopya mitengo zibonga ndikumakaniza kuletsa aliyense amene afuna kupanga mademo komaso wa polisi ajama takhala bize ndi ntchito zina adaliponso aunyinji pamenepo mmene anthu amene wamathamangisa opanga mademowa ena kwamenyedwa makofi ndi dzikwanje apolisiwa amongo yang'anira samapanga china chilichonse palibe amene amangapo akuti mwanjira ina akuti ayima ati ochita malonda mavenda akuteteza malonda awo amalankhula mwandondotero fotanto sanavale makaka zidakanika ndi kudaliso nkhano wathu lankhani
nchabwino
pomwe zipani zimenezo zidakamangisa kulikulu la Ford kumeneko adagwira wa National Intelligence Service amene National Intelligence Service ake ndi yawu kazitape inu mukamayenda mathawa akutsatirani atadzikuta pani ya komwe nde
iyo kumata kuyendera zake
adapita kumeneko ndadatulukira atatulukira adamulanda foni kusachasecha adaulula zifuka zopanda pepo ndi kudazabwera polisi ka polisi afuna kampulumutse iyeyo nthawi yonsese adafune kupulumutsa anthu
koma amene yanthamangira
ndi anthu kumeneko adathamangitsa polisi yonso kuwabweza komano atafusafusa mafunso angapo munthu amene wa National Intelligence Service yakuganizirayo adakamusiya m'manja mwa polisi sizozathana bwanji suti angammange amene ndoti mina adayendera zake
chabwino
zosezi zizofesa chisoni nzakuti polisi ntchito yake ndikudzetsa bata ni mtendere komanso kupereka chilolezo ngati anthu apempha chilolezo apatsidwa chilolezo pamene pakuchitika munthu akusokoneza zinthu polisi imene yakugwira amene akusokoneza ucha imene yakubweretsa bata ndi mtendere pakati pa anthu akuti zisafike sa zimene kumongo yang'anira ndifake pakabwera mafunso kumati kodi anyamatawa achoka kuti
achoka chipani chiti
faka manena kuti ayi mwina achoka kwakuti izizi sizoona azikubweretsa mikwiyo yono mwa anthu chifukwa anthu amene aja ndiwapangidwa zimene zija ndiwakuyabe azipani achi awakutipanga chonchi izi zakhala chonchi sizingayende mu nyengo ina demokrasi ndimakamba kuti ndali zikhala za mtendere awawa kupanga zionetsero ndi ufulu wawo ba uchibadwidwe komanso malamulo a dziko lino alipo palibe munthu angamuletse nzake ngati watenga chilolezo kuchoka wapereka notice osatenga chilolezo waziwitsa malamulo amanena kuti mukuyenera mwaziwitse a DC noti kupempha chilolezo mukuyenera mwaziwitsa DC kuti mupanga zotere ngati atapereka kala tayebedeo panalibe chovuta ngati zina zabata ndi mtendere zimene khamoto mwana kuti anthu ena atengerera mulo manje mwao kumenya anzao chifukwa cha ndani kwaona nyamata akeo kuti choyamba daka potsendeka majombo sifasunga makamenye nzako utavala silipasi utavala gwaladi weko dakamba waziganiza kunena kuti kodi chikwanje nzika nkhapira nzanga chifukwa cha t-shirt yomwe ndavalai sizimaina ukhala mwantondo otero two tisaibise dzina la mavenda. Ai. Mavenda na tuwa ntendere.
Mkwa basi.
Antuwa wapanga malonda marauni. Alibe nteo denga chukwanja kumenya zao. Iwo focus yao, mind yao, ima kaku business. Sanga menye customer wao. Sanga ineyo meni manzuhila munu hojila malonda. Mtauni. Sanga menye customer wake ndi chukwanja. Mudzina loguti aguti foda tumidwa. Ndi antuwe nake andari. Tia nitinene kuna nyamadawa. Adajoka kujivani. Nda nyamadatu. Koma tisana mizire. Kunena kuti antuwe hojila malonda. Ama teteza malonda au. Antuwa kiyati.
Antuwa kiyati.
Mugwala kuila. Ina meni madzuhila venda. Venda ni munu wantendiri. Tia nitina apa yipati chotepo. Zina la venda. Venda sinzo kukuzo.
Sankuzo. Sampake nkani.
Koma nda nyamadawa mudagate. Nga kukina kwa haki. Kwa mweleta. Ufuna kuda sokoneze zintu zina. Izi ndizo lakwika, si zintu zabu ino, amalawi jenti ziko nda nani. Ntendele ndo funika, ndale za ntendele, ndizo funika. Zome za jirika zija. Zidime malo, muna muliro wa demokrasi.
Kwa basi.
Tisama kare ndale, zoe kila na malire. Zime jandale zoe kila na malire.
Na wasapio wa wasapange izi.
Zizi kalabaji. Ai. Kwa mamela jitidwa izi, tiapee mpe kuti asizabu izi. Kufuwa kumweze,
ndekuti
isi zizaenda. Musasa mwezele. Awa asieni. Chume munga jide, amina panga zimene zozo, ngati muli ninkwiyo kutuza mweza jidikazo. Pita ni mungale mbete, ngati simu nale mbete.
Eya,
ba.
Uya nukumene kuhu.
Kumano, si zona, si zabwino, ai. Awa, ama sama pita kukapito hilo. Ama pita kubungu ila meki.
Chabwino.
Kukapita kashida ndauro chao.
Chabwino.
Chomwe antuena utenga zukuanyi.
Kumao cheza ndijani.
Ndijani. Chomwe apolisi. Kuna apolisi nchino mbanguina joncho. Kumasunga bange mbrema apolisa nane mameneo. Apolisa ama andina maodazi.
Ama uzio riu.
Kumakala kuti maodazi. Ewa apolisi nusa amena janda basi. Apolisi amena janda bidaji. Ngakale mungu wabanga blame. Amena jawa. Alipo amana uza kuti musakabange kantu. Amandila, chino yao ndu wandila modas.
Achabuino.
Ope leka modas yosu mwesa nandila su modas.
Njoke lasu kwinaso.
Winaso, nkani hili bantunda bende bende.
Ama kawino wako ya
mbisa lukaru. Kumano olakwa, amena moneka wa polisi olakwa.
Ndamina hili bambine kuboyo.
Ndamina hili bangground. Chime njo diziziwa. Tikoza kumada amina. Suna amina jasana kata ugina chino.
Suri saa ziwa nchino yao.
Kuma anapatidwa. Chintula mulo. Loku ti musajide po gantu. Amemba baga zikazwe foto zanu zilipabwino chifoto mfuna kukhala mbipando chifacho kuti ndalama zikukoma tsiku ndi limodzi
ya monona
kudali mangi democrats tiambire kuti dzikoli kudali apa yonia kudali ayufi anthu kumati koma ho zinthu ziza
singapo awa
amadulitsa ndithu makadi kwa mwana kuti sadabadwe kungona make ngoyembekezera kundulisa kadi ameneyo zona kudabwera mangi democrats nimakupita ukasungu kudali munthu ina wache amathalo kulowa ku polisi kukantutsa munthu ndokumenya polisi alipo
oho
amamenya mafumu mangi democrats adapita kuti kudabwera makadeti ndo makadeti mukuzwa zoma mashina
inde
zidapita
ambapo zao zao
izi ndi za nthawi yochepa izi zimatha bwina kwa mphavu mphavu zobwera ndi vote zimatha imafika nthawi komano tendi dziko ndanani tiphunzitsa anthu tikamane nathu kuti timalikonda Malawi tifuna bata ndi ntendere umena kuti tizoonesa ifeyo mese anakhazikisa unduna mati national unit iyi ndi unit Choma china kazi kisidwa unduna kamina department Yochino national unity Ndijani Ngadipani mavudu apa katipa opposition ni make Dipani mavudu apa katipa opposition
ni make
Imayene nano ibele
Kodi chikufuda ndijani
Zome zina jitika kukuli longwe gandhi pajani Pajapambo Felix Station pajani Department ya national unity Imayene na ibele Ikazikitse antu wabasi Tipange motere Ndendu palibe rifanyo bangina zimezo Kani department Nangati kukhalira nji ngati tufuna kumamenyana nzuwa nje ndokha koma zosayenda mulamu tisakhale ndi ndali za chipolowe ayi amene achidwa chipongwe musabweze komasa amene muchita isi makamaka yonachinyamata anzanga Mugwisu la nchino bandari mwana kuiga.
Ako basa.
Ainake yo sana tume anao, sana tume agaza hao, sana tume mlongu hao. Akutumani inuyo,
de
mwapweteka zanu zuloleroro mapindula jani.
Huku
ya kwa kujoka kumamba, oro ndalama zomada upatani zindari zingati.
Zingati.
Zosa enda. Jendi ziko ndanani, tijikari lana mwino ngada Malawi.
Sabu ni ya kuna ntawe wakapuma kumati tingo pangila tu ya usi, atalibe lingali loliri lonse lore pereza convention ya UTM.
Hapa cha UTM tasalima siku ojeba kupita convention kumele kuzinda wanzo zikikao cha kumpoto dani na kuti wasakabikisana nao maringa na ndukuti zina ndo meko zina za convention mine zokuphanya malamulo achibani
leo
safuna kana mbali yophanya malamulo achibani ndatambali ayi mwina usakale ngati chiletso ku court
mwina kupanga ina yati
akuti iwowo alibe lingaliro lopita ku court kukatenga chiletso
okay
iwowo amakhulupirira kuti anthu apeze njira zothetsera mavuto notupita ku court. Ndanthu nake ngatamaika pa unkama kumati Dr. Michael Usi apita ku court akatenga chiletso afuna kulepheretsa ayi iwo akuti sakupanga zimenezo sonkhano ulipo. I think ndi ganizo labwino penda kuthamangira ku court sikupindulitsa makamaka pankhani za ndalezi mmabweretsa kwiyo. I hope kuti ndikwina kubweradi ma solution oyenelera bora ningati mawu alochoka pasi pa ntima police pena izi ni ndali kumano convention yo iliko kumene kunzuzu ndi tuchigao kawayamba mavega ngati golden kuuje mati grand paris kanga ndi malo asitha timva kuti ikachitikira kuti kuzotani abata katenge la mulungu lino ni ndani chili komweko kuzakupatsira china chili yose chokhuza convention imene
echabwino tikapumulika ndimetu chitira program ya lero ya gwedegwede tikapumulire tibwelanso.
The Admed Luxury is being able to relax and enjoy a setup similar to home wherever you may be. Lilongwe is fast. If you find yourself there and in need of accommodation in a home-like environment, but with a business feel, maybe you should consider the 44 Hotel. Situated in Area 44, some 7-minute drive from the city center, the 44 Hotel is fast winning people's hearts with the level of standards that it is setting. Cozy accommodation, modern facilities for business meetings, and a fine restaurant. If this was a promotion or an advert, I could go on and on. But hey, the truth of the pudding lies in the eating. So maybe you should indeed consider the 44 Hotel.
Chigao cha chiwiri cha program ya gwede kupitiliza kuzukura nkhani zimene tabwera nazo tsiku la lero tokoza kuti mukadali pamenepo kuitsatira program imene tikonde chigawo chachiwiri mbanda
zombo kwambiri
machine amene amagwisira ntchito kuthandizira ma patients amene akudwala kidney atisa kugwira ntchito kuchipatala cha Queen Elizabeth
yakhala nkhani ya Italy yakhala nkhani yakabwerebwere titero
makamuka
machine amene akukuza nkhani ya matenda impyo impyo pachingerezi ndi kidney yomwe anthu akapeza kuti ali ndi vuto limeneli amalembera kuti mudzibwera kuno mwina kande I think mina after 2 weeks or week more kuti chido ya kidney ngati ndisakulakwitsa ndikuthandiza kuchotsa michere yoyipa mthupi ndema kaudi dasi yakugwira ndeko kaudi dasi yakugwira ntchito bwino bwino I fodi michele jasi kuruluka mno bwino ima ikazo iwa magazi zomwe zwa magazi ndi thupi lidzivutika mu zinthu za mbiri ndeno chimenechi ndi chipangizo chomwe chimakhala chapadera chimakhangati kidineyo ama kuyikani ndi thu magazi kutuluka kuyenda mu chimenecho kubweleraso mthupi kuti moyo wa munthu uziyenda mno bwino
ndi
chimenechi chakhachi kuonongeka kukhozedwa kuonongeka kukhozedwa apa chatha mwezi wata
okay.
Ndiyeno mapatient ambiri. Mwina okwana opitira 20, mathamangira kuchaku 25. Amene wa apeza kuti akwatumiza kuchipatala cha Kamuzu Central Hospital kuli Longwe chigawo cha pakati. Kuti azikalandira thandizo limene.
Kumeneko
chabwino. Mwina anthu kumana ta. Ndipo pali vuto. Vuto lilipo. Anthu awana makhanguno ku Blantyre. Ndekuti mmene apita koko zinthu zawo zaima. Ngati amapita kuntchito. Kuti adyetse mawanja awo ntchito zaima
pamenepo
chifukwa wani si ntchito zonse zomwe anthu amavomereza kuti munthu akudwala.
Chino
zina kungojomba masiku atatu malingana ndimene malamu awo zinasokonekera. Ena mapanga ma business. Ndi business kuti mina mwachoka inu ndi madamu anu kapena madamu ndinu kuti mupita kuchipatala. Two, transport. Kuti mupite pano, mukabwere, masiku ano ndinda masunga ende weka.
Tisa mwapita mambulas.
Olofuna fiwero. Fiwero pakati pa masowa. Situ kudziwa. Kuli nzotani. Kumasa ambulas ya boma si banganika. Pama kachito zambiri pa chipatala. Akuza kuza nubeza transport ya. Ndetu kika perception yoti ufunika transport ya weka upite. Akujabu inoga yuka karulu chipatala gonko. Kuma kufunika bemaru. Wa munthu akamaya
wa ndiya malo mkono.
Ndama zile zile makaudi ndizako. So, ndi moyo owa wa kwambiri, umene uu. Tisamango kari natawe zose adindo, kunduna wazao moyoko. Timagamba zaji badala cha vumwe, masiwa vita kumakuli si badala zambiri.
Zimezu funika tandizo, kuli mavudo.
Ndiyo funika kwambiri. Vudo tote azatu wa milani maudi ndo. Aka kumana ni mavudo, sabi na chibadala cha boma. Ama pita zipatala za private, kapena kuunja kwa dzikoli. Nemu kama auza kuti zipatala za boma,
muli mafutu.
Sama hafa. Chimazo mwazo mtu hamene ima kwa sanyi sazoti, sana gule kuni njala.
Uzimu
mtu ya kuni njala.
Tanga ziwe.
Nuwamu uza kuti kunja kuno kuni njala. Amuna angata kutani.
Mungu mungu meza. Muswa zola nkula.
Akunama. Maona? Sopano zimezi zindi zitakaratu kugamba. Kutengati mungu funa kuti antu akukondeni. Tikama kamba kugani zila Malawi. Servant leadership ija. Tima kamba zitu zake ngati zimene
sisi. Maje ni ngati mene mmoko kwa mezamo.
Zitu zake ngati zimene sisi. Chikufuta ndijani kuona kutu kote. Chintu uji china kalitsa. Chintu uji kote chikungo kalila kutere. Banji itibere ndi njira yomalisi.
Andu wakila banji nchiro
wakila zokulia nchiro. Banji itibese machine. Ndawa ziko muno zilipo inu. Ngadama kaniza zomanga chiriza ja 2.7 billion. Chiriza.
Azuo nande kutipena baje
drama zo. Lekuti ndrama zozilipo. Kodi 2.7 billion singakwane kugula chinthu ngamene chikapena kuonjezerapo. Maulendo kuti mapangaja sitingadule ndrama
zichakwana kuti
chitoyo basi tidzikhale fewe kuti ni mabig tipite pa mowa tigomere batikatero basi kwazi kazaini yache kumene koko ati
zikanukira maperfume
kumene kusokoneza mapanja aini yache ni ndrama za mboma chifanya kuti ali pa udindo alipo twatu. Kulisokoneza banja lai.
Magali moto zao.
Kulisokoneza banja lai.
Kulimaliza hapo.
Chifanya kuti akuja misonko yatu. Osa funa kugani zina kuti kuchipatala cha
Queens. Mamuna aje yoso lama kumasa msonkosu.
Kumene kutanganiza. Mupabadaru. Mupabadaru.
Akomeso kukira wakamu tengene kaza.
Akamu tengene son kaza jakamani. Kumbalo waso nyumba mankazi mosu.
Yoru walipila lenti zwa hiye mwe. Zosa enda. Zosa enda.
Kumano. Tukumetu kamba papanzo
kumakanizi.
Amine tina denga maudi indofi. Titiganizira a Malawi. Umwe tima nyo tima atumiki.
Pali zinu ya mafuno zita mangira izi.
Isama kari japa maso. Akula kulu kudwala. Kudwala kulu. Antila kitu mastenga katumina matubi ya tondo
zani. Ii kumakwe
kumakwe kumakwe kumakwe kumakwe kumakwe kumakwe kumakwe kumakwe kumakwe kumakwe kumakwe kumakwe kumakwe kumakwe kumakwe kumakwe kumakwe komaso tenti mutandize kuti vuto lijalite. Akuakulu nkhani iyi anthu akuvutika kwambiri. Pompano muzamva soti yakulirongo ya panga zake bwera kuno. Kuti chito chikhozedwe chini ndi ma processes chimatenga nthawi yaitali. Zipatala za boma.
Chedwa pati.
Anthu akuvutika. Kwizi ndi chipatala
chabwino. Anthu ogwira ntchito alipo koma ntchito agwira bwanji
zinthu. Kwizi ndi chipatala chabwino. Chini ndi kumana ndipo kumala kunoko kuli madokotala labwino.
Takwa basi.
Ndi madokotala labwino. Koma machita kuno kuti awa afuna kuzipereka. Ndipo akuzipereka.
Akuzipereka kuti
agwira ma equipment
palibepo
mankhwala ndi zinthu zina kulibe
munthu akugira bwanji chitu
zimoneka ngati akulephera
woneka ngati
komano equipment yokulibe oyenera kupereka equipment iwo ali bize kunjoya ali bize kuyenda
ndendi nyongozi kubwera za kuganizira ma holiday
ali bize ku kampeni alibe nazo chitu chitu chowawa kwambiri
kwa basi
chitu chowawa kwambiri ni mavoti twa ndi mavoti awa
kwa basi
alinda zibala osoma kumva kupweteka ni mavoti ochubuka
mavoti okauka
ya ndi athandizeni anthu amene akuvutika ni nkhani imene ya machina amenewa omwe amathandiza kumatenda a IMP pa chipatala cha Kwizi komaso sikokhaka muyang'ane mavuto zona mai wa mimba zikagona pa floor
pa floor wa vumbwe
zona zona ku anaka badwa kulibe maneti ma window matuile tikulibe matuile tanadzati kuna natuwa kukira manji nchino madzi kulibe chipata chipata
chipata
chipata chipata madzi chipata chipata
madzi
inyo mkani sauti ifiwe rumi maononga jandrama zina waka sungunula kumaka mwela simungateke kulibila bidu ya mazi panjipata jafumbe kapena zipata zina zina ma senta ina diena chima pangina nje zindu zani tundore
gadi ya nazimila fokoka yangana maziso
zora kuhika atenti zikonda nani koma tinindea ntuo zikonda zikomuna. anthu amadala anthu ozimva ukauza azikopyezani uzitande kumakhalata nyamata tina tondilandira ma 10,000 ma
2,000
kuyigira kumbuyo tima bigita oto ife sitikopa tikuuzireni tuno tima bigita oto nyamata opata zero enda uziretu chifukwa munthu ukwenda kuganizira abale ako amena kuvutika ndabale ako amena kuvutika iweyo bwanji iyeyo ngatali wanzero kusakupitisa ku sukulu kuti ukapange masters kusiyana ndi kuti adzikupasa 2,000 akuti 40 ya bando kumuonanso olosabato I'm going to go to the house. Ino mwini pamu ino umakozo kala baleano. Ili ndiziko, iliso nitubi uuni moyo. Chila sima moyo. Chima taburani, ujidiga. Ndene, adindo iganizo kuti. Chomwe antu, ama konfunira. Safu nanda kukawe duwa ndalama. Kuma nkane yo moyo, ikali ya buino.
Kwa basi.
Nkane yama puziro, ikali ya buino.
Aje.
Mazi ya kali ya buino. Chaku uja chipeseke
kwa dima. Basi, tumukate matana.
Kwa hivyo madi magi ngoteka. Kuti shima angaka chipeseke kuti.
Aje
venda, akuika ntengo mwa kufuna. Zintungati zote rozo. Buta kala kuti mwaziki la kuntima. Aliyese akoza kugondani. Kuma siyani kuzigonda, siyani kuzimva, siyani kukula ntima. Chakula ndijera, landarama, mpavu zomwe simu kuzimveta kuli mpavu zomwe na ukabudani.
Kulu ulindo ndukwena nizitani nao. Kuma kwenda nao basi ulindo.
Zomwe zuku batani, usamva, kugota magudu, kukula ntima, kupanda na kunchi.
Hey basi.
Hey,
sorry.
Okay. Hey. Mabebesea.
Amba. Hii, zibile ungani ina. Megi ya kweza nomination fee ya jisanko, cha chaka cha mawa.
Ndekuli kusutana. Ena kuri yae, zinibuino. Ena kuri yae.
Zinumene zidiri.
President, amina fulano kuyo president. 10 million marawi kwaja. Ya, 10 million marawi kwaja. Amina fulano kumina mbando OMP. Aka kala mundu wa bambo. 2.5 million. Mai 1.2.
Okay.
Yeah, ndithu komaso wachinyamata ndi amena lindulu mali 1.2 mpando wa OMP.
Okay.
Wa ukasala 200,000. Amai achinyamata ndi anthu amandulu mali 100,000. Ndi muzikhozekera mashado nonse 200,000 mwigira mbali. Ulendo unowo sutuzi katenga nomination ni paper ndikuka pereka kae ndikuzapereka ndrama ai. Uzikapanga kae deposit.
Okay.
Yeah, funo thesa chibwana. Ukapanga kae deposit. Ndangu basa ma nomination ni paper hao.
Chabosa katatana kumene kukwe ya.
Kena kono basi. Kale umateka ma nomination ni paper. Kumapita kumene kujache ya mege ya karadima commissioner zao. Kuta mulandile
mutopeza kuti.
Akamapa ngama paper hapizo jisuna libide kari kose. Chibwana jimeja funa kuteta. Ukale kutu ulisia. 10 million pampando wao president. Amina funa kuhino president. 2.5 million kwa MP wa Muna. Shadow MP wa Muna. Ama hii. Ulumari kumaso wa chinyamata 1.2 million. Makasara 200,000 amuna. Mashado wa mai pa ukasara agazi ulumari kumaso wa chinyamata 100,000. Ife watu kukufunilani zabwino zonse. Malawi ndorama zonse kama bwela ijani kuma musanyamule zu kwa mazao. Mesa kuita nina? Kumaso muzizi wa orada kuita na muje ijani. Kuma muzo ni chakuda, ni chakuda, cha white, ni cha white. Osa masinplantisa cha white, ni cha black.
Zaparikize magalazi.
Sumuda mpili.
Kwa mwusu wakame nye mtu
ya. Amwele tamaboko sifolo, sankanilabu inolena mbweze reni.
Kamwike ni mbalo wanu.
Pamali, sumuda mpili sentumba, pamali, wafuna mwele taoka.
Mwela kuna afuna kare nao pansi, asie na kare pafumbibu.
Afuna kwili ya nao mario, musire na kwili reka.
Kasulole menaro.
Tuone nga danga fushore kasefidi. Afuna kumba nao manda musire na kumbe, ntawu ndo mweji. Muze nila shado, dibeleke ni kumbuyo mkandi siyapo. Zikubateka. Bangono kumuza kumandilo kumbada kwa sura shalo tadi beleke ndo bino bino tupira kumanda
ashano
mbona kumpatsa mwana wako maona shadow amuna inutenge ni mwana wanu auza shadow mbeleke ndi mwana waka
oro vanwenda Tiamwiro. Timalize moto program ya leo. Tatongoza tumatize kuti yangani zathu. Kumaliza jojo program ya leo yakwedegwede ife pano kuti mazango gamba zinthu zvichitika banji pamene tikuenda kudzudzulana kudzudzulana kukumbutsana kuti nchito tigwire banji ndi zina zosiyana siyana kuti Malawi iyu akhale ndithu wokomera wina aliyense. Kuti zvikuti yankhani mwanthawi zonse bambo Steve Kondobanda pa makina ati ndi sumeya achitera pa FCC Tadala Manda pa kamera Max Flank. Ine ndi Selina Dumbula. Tinaliso ndi Magi Sitima mu studio pamwe ndothandizira zili zingapo. Kuti zani kone ama program inotsatira. Tapita gwede gwede.
Azimaya akachoka kumudzi akafika pano amene masiko ali pafupi.